Pambano la raundi sita. Hamisi Parasuguru red corner, Hussein Asumani blue corner. Mshindi TKO Hamisi Parasuguru red corner. Naligisi Mbange utakuwa red corner na Arabia Ushiili utakuwa blue corner.